Wow, what an interesting looking game. I hope it'll be full of action.
It's time for the moment you've been waiting for. Da 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 da.
Bruh.